kora ibibereye. Abagabo bifuza ko ibintu bigenda neza, bagomba kuba abanyenkomezi no kuganza. Ariko rimwe na rimwe ukuganza si byiza, kandi ukuganza ni uguhohotera.
Indyane nazo
zikwega izindi ndyane. Ivyo bituma abana bagira ingeso mbi. Bigumye uko uzohava utakaza umugore wawe, cyo kimwe n'umuryango wawe. Ivyo navyo si byiza namba.
Let us stop violence in our family.